Welcome to Zim Celebrity TV. Tamuka coaches from South Africa to Zimbabwe. Inosvika kunana Harare kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana. Kana muchiva ada munovabata pa Facebook. Cause you don't go and I'm a chindy party. Go to the end,